ihlo lami la right alisaboni sideways. If I see the operation within 3 days, you're going to be blind for the rest of your life. The option is I have to go blind or use a medical spam operator. Ubuhlungu engabuzwa ngalelo langa. Abukho ubuhlungu ecawuthini sengaphinde ngibuzwe empilweni yami obuhlula nobuhlungu engabuzwa ngalelo langa. It was very difficult ukuphila leyo mpilo leyo yokungaboni nhlobonhlobo emahlweni. Asengiyibona ngike lutho, sengiyibona ngiyi-useless. Uthi sound ngingayixhuma ngiyiqede without ukuthi ngibone ngamehlo. Iphila kumina ngaphakathi. DJing, events, managing a production, into zakamedia, zii-drug, zisifo. Kulula ukufundisa lo muntu uzotshala i-vision, because as I'm living in this situation, I can't do it myself anymore. A friend of mine, a very close friend of mine, you see, I'm going to jail. He said to me, my bro, you can still make it. Ngoba even manje, ziyafika ikhathi enzima. La ukhumbula khona amehlo ukuthi la ngiye ngikhumbule khona amehlo ami. Ifamily yami it's been supportive to me throughout. Le team engisebenza nayo ekwaziyo ukuthi yini kahle ebalethile.